siyabulela honorable deputy speaker. Aniswaze ni tole kuti iskose stisi nkwabeli zandla, guno chaito mkandoshe ngamgini, fans kwenta bagandote. The United Democratic Movement supports the division of revenue bill. Nikwakwa ninjalo, needless to say, this act determines the equitable division of nationally raised revenue among the 3 years of government. Ndifuna siyithethe ngesiXhosa, sithi kudala siyithetha le nto sineminyaka. Sithetha ngale nto ufumanisa ukuthi allocation yakoomasipala sinesizathu ezibambekayo ukuthi ayonelanga, it's hopelessly inadequate for a number of reasons. We make this point sibe siyazi ukuthi over the past 3 years if we jongile ukuthi noko ukhona umnyinyiva ngendlela ekhuliswa ngayo. Nansi qha ingxakapha ikhoyo into banithi ngokaba masipala nibeke amaqabaneni phaa nenze ikhida deployment. And then kokaba masipala bangakwazi uspenda le mali niphinde nibethe abantu ngeempazamo zenu. Nawe bexhwithana uMinister Des van Rooyen noMinister of Finance recently uthi omnye hayi uyisaphi le mali uyayithoba, omnye uthi ndiyayinyusa, omnye uthi ndiyayifuna. While kusenzeka loo nto masipala bona baseyingxakile yazini uba nifuna ntoni, I don't know whether nilwa ngegrant okanye nilwa ngeposition na. The other very important factor which concerns us greatly as the United Democratic Movement is that when you look at the conditional grants to the local government level, compared to growth here over the medium term, 6.8% as opposed to 4 provinces, which is just over 8.6, is actually 8.6% over the same period. Now it's difficult then to say what indeed omasipala by focus kahulumente over the next few years in terms of being able to improve indlela abaqhuba ngayo. Because the capacity is out ukuzilunga niye ku deploy amaqabane nifaka abantu abakwazi ukwenza umsebenzi. We are also deeply concerned to hear that the bucket eradication system grant ends in 2016 2017. Deputy speaker kuzafuneka unikhusele kuba ndiyazi babathen beniqwaqwa kodwa ndithethe inyani. That remaining projects will be in 2017-2018 completed through existing grants such as the Regional Bulk Infrastructure Grant and Water Services Infrastructure Grant will cause, in our view, government to lose focus on this important task of eradicating the bucket system, which has serious implications for human rights. CTC United Democratic Movement, siyani support anale division yenu revenue. Kazi lungiseni ezinto kuba into ekuzafuneka niyiqonde into yoba abamasipala bethu indeed have a limited revenue raising capacity. Asinyanzelekanga, sanibonisi.
Honorable Albert.